uzoga umubere kwa mubiri isoke bazobona bazokonsoma aussi simple que ça niwa ubere kabagifisa kabaraga bazobona bazokonsoma mbega ndi ko ndi influence ande kugira tugere kuki sivyo ndabakureho ndabashikane tu vois ngira ndabere kiki urumva naho iwaho guhitamo
iyo umuntu following irashobora gukunda ko umuntu umufollowing ntako influence
ego
gute
cyane ndaba following benshi kandi banye influence urascrollinga ugascrollinga kano kakaraba ukaduza ukaraba ibindi ukaduza ukaraba ibindi that you may influence pa uri kuranyereka nanje ndiko ndaraba bwati you may influence pa ariko iyo umuntu akwa influence uramurondera urajya ugatyping izina giwe
impano urimo ku bantu ariko bakoresha zino reseaux sociaux bamwe ibaza ko ari influencer n'abandi ari influencer batabizi ni za utanga
nkuko natangwe ndayikubwira
Bandandaza, namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa, Dubai, ikanahandi, Simo Training Firms, yatse gukemura ikibazo cyanyu. Uretse kwidandazwa byanyu bishika ku mwanya, Simo Training Firms irafasha umudandaza mu kumwereka ibidandazwa kanaka yifuza, ndetse no kubipakira, ugakora igikorwa cyakujyanye unezerewe, atangorane, cyangwa ikibazo na kimugize.
Muri Simo Training Firms, turafasha abadandaza bajya kurangura mu Shinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi.
Mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firm, tusange ku biro byacu biri kuri
Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13 Beacons.
Cyangwa muduhamagare kuri 0636 5539 7068 cyangwa mutwakure kuri 0886 552 461 431 cyangwa naho usubire mutwakure kuri 0886 531 591 946 muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka.
Biriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Jewe nitwa Juste Gael inyuma ya kamera mwita umusaza turi mu kibazo cyiza turi muri The Key House ikibazo cyiza ninga kuri Avenue du Lac aha mu Kabondo ku ma escalier barabona ama escalier agarukira hatarengana kwa kuri ahandi ndabura ko afite office nziza igikoni cyiza ubunywero bumeze neza cyane ahantu hahema akayaga naturel kwa kuri ahandi ndakubwira kuno munsi tuje kuyaga ikintu gikomeye mbega ijambo mumaze iminsi mwumva ijambo ryitwa ngo umu influenceur mbega influenceur kivuye muri influence mbega mu Burundi hari aba influenceur ni ryari umuntu influence abandi mbega iryo jambo rishasha rije mu gihe ama reseaux sociaux ariko aronka ingufu zidasanzwe muri kino gihugu bifise ingaruka izahe ku gihugu cyacu ariko vyongeye zokoreshwa neza gute kugira ngo umuntu nimba ashobora ku influence neza ndabwira kuno muzi ndi kumara Rastaman Kori Chiza Clovis Bless kwa kundi ahandi bamwita Rasco kwa kundi ahandi niwe mutumire ndakura mu Rastaman
salut
nizira kumeze neza
fresh
na mu Rasta Jimboga braza barabwira ngo wewe ni uri ambassador w'abantu birabura ndakurayi
Ngatuvuka muri Senegal jena.
Eh oyumviriza je nitwa Musa Traore Juste Gael. Ah, bizora kumeze neza rasko.
Niko tu fresh, meze bon.
Safi, misi myinshi.
Sana.
Programa zikora umuntu yirabura ariko kumagura karonka kayobe gake.
Bo wenyene.
Rasko makuru yandi.
Cemeze neza ndashima. Ego. Ubwanya burunga
iyo mbonye umuntu atangiye kugira ubwanwa bubiri mba ntanguye kubona ko ariko arakura urazi imvi ku bwanwa gama bari bamaze kuzikubwira ko zifise
ndadukunda kubi
bivuze iki
hari umuntu yambwiye ngo ture ngo witegure ngo ugire uwo mubosi ndavuga ni ash nzapfuma mu Madrid
That's cool. Iyo twumvise umu influenceur
dutahure wewe Bwana nuru mu influencer.
Ndazi babwire gaje ndavyumva.
Ako nivyo. Kenshi aba influencer vyavure ntibimenya. Bamenywa n'abandi.
Yego.
Kwiri ivyo ukora. ibyo ubwira abantu dutore ko ari umuntu n'umuntu deja afise influence significative ku bantu afise nica abantu bamurabira ko cy'abantu bajya kugira babone hanyuma iyo public abafise ni nka public cible kuko nta muntu y'influencer bose muri rusange umuntu y'influencer abantu bamwe mu kintu runaka so bigasaba rero yuko cyo kintu runaka abantu baba bakwirikiye kugira bakironkiwe niho biva kumwita yuko ari umu influencer kuko aba afise abantu y'influencer sur quelque chose nakazi katoroshe nakazi kanini ko bisaba yuko uguma ubahereza izo content animba ubahereza amakuru ifaye kwa makuru aguma hari do qualité yizewe ko buryo umaze kuba influencer biragusaba no kuba mukuri kuko biroroshye yuko iyo umaze kuba influencer abantu ushobora kubahenda mu kintu kimwe n'ikindi ya
tukiri ngaho nyine oh bega umu influencer aba influencer biciye ku samirizi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi biciye kuri kanaliza
hari abantu benshi kuva kera aba influencer bamyeho gusa ntibyari bwaje muri domaine de definition nk'iy'ubu kenshi tubibona cyane ku ma social medias ni ukuvuga izi mbuga ngurukana bumenyi abantu basigaye bakoresha ku bwinshi n'usanga ari abantu bihariye bafise communauté ibakurikira gusumba abandi niho ushobora kurabira ibiharuro bya nyabyo nyene nyezina sivyo ko kuva kera ariko turabizi yuko ari umujournaliste akundwa gusumba abandi akundwa mu by'inkino bakavuga ati bana naka vraiment mu by'inkino ari parfait gusumba abandi bose uyu nawo mu kuvuga makuru tragique ebana uyu uyitwara muhebeye rumba izo zose ni influence mugakom byo bitagira ibiharuro umuntu ashobora gufatira ko nyezera ngo abone ati mbega iyo community avise n'abantu bangana gute n'abantu bangahe ni esko bifise bigira feedback ingana gute kuko urumva quand tu influence umaze kuba influencer hari abaho ibyo wowe ukora hakabaho n'ama feedback y'abantu bijya muramusaba abantu ngo ajye mu makomantere bagire gute ibintu bike iyo umuntu utaramwe influencer ntashobora kujya gufata no umwanya ngo yandike iki
tukiri ngaho nyine umuntu agitangura gukoresha izi mbuga muguruka bumenyi arashobora gutangura mu influencer cyangwa naho biba bivana naho agejeje ibikorwa byiwe
oya kenshi babitangura ari ikintu personnel iba ari nka konti personnel mugabo plus idugana nawe hari abatangura bashyiraho udufoto twabo twa kera tw'abagenzi ahantu baciye ko babigenjeje tu efendo fond ukazosanga abantu bariyongereye ko wowe umbonye turabagenzi uzomfollowinga hanyuma ninashyira ko ikintu twamyemwo nk'abajamani iki uzogomba kumenya mbega aka gafoto ndakariko sindakariko ibintu nk'ibyo ugasanga abantu bariko baraza ata biti recreative irimo
bitunguka
bitarunguka sivyo utaragira ahantu uvuga uti jewe aha ndafise abantu runaka ushobora gukorera ko kuri iki kintu hanyuma bikagira icyo binyinjirije urabitangura gusa mugabo ni mu nzira ni hagati mu nzira uzojya gutahura yuko ushobora kubibyaza umusaruro hanyuma bitavuze yuko nk'uwigeze kuba ari umu influencer hanyuma akayitakaza iyo ayitanguye natanguriye hahandi yatanguriye abandaniriza aho yari ari abahora bamukurikirana bazomurondera zobabwira mumukurikirane ngaha bazomusangayo sisa
tukiri ngaho nyine aho iwacu mubona ikijyanye no kuba umu influencer kimeze gute
rero ugomba utume bantera amabuye ibintu oh gure kuzana ibintu biriko biriko birafurufumba
ni kubera nkunda yuko murasta avugisha ivyo abone avugisha kuri kwivyo abone
nari ngende mu influencer gajiste
wewe
eh
mu vyo uvuga birashobora bire influence abantu turamaze gukora ibiganiro byahinduye ivyo viro byinshi by'abantu
bya vrai
yego bakanasanga inbox atira sukumubwira ati mani muheza gi kibazo nuko batanduka ikara amafaranga ngo ndagushi ego uruva iyo influence umuntu kuburyo uko yabona ikintu akibona ukundi cyangwa kirataraza kakimenya nibaze ko ubukoze ikintu gikomeye kuko iterambere ry'umuntu rihera mu mutwe no gufa k'umuntu ni mu mutwe nico gituma hari abantu bitwa ngo bapfuye bagenda byahereye mu mutwe
bon je sais ni shira mu influenceur ni shira mu bantu bavuga ibintu ko bavyumva peut-être ari nabantu shaka gusanga bakundi iyi fase yo kuvuga ibintu ko bibona
yego
I don't know kandi kuje nkora ku kutono dutandukanye mugabo tujaye no turi muri domaine mba mperereye mu tereho mu Burundi bimeze gute gaje
bimeze gute
nyine ngo bimeze gute bimeze gute barahari barahari ba influenceur barahari barahari kandi vraiment benshi nibaze kubikwe kuri ibi bintu biri biriko biravugwa ubu byayirebe niki nokuri cena bonye barimo barimo da kandi ugiye kuraba urabona ama feedback y'abantu urabona ama feedback y'abantu harabo maze kubona amaze gukorana nandi mamake kuko no mu influencer iyo umaze gutera imbere hariho ama marque canke ama entreprise kwizera kugira ubafashe kumenyekanisha ibintu nawe uhora ubikora ni mbere kiganiro gitangura na vyumvise buri kurabivuga ibintu by'abantu baba hajya baba babiguhaye kugira ngo ya community y'abantu ibihumbi majana biri bigira bikwire vuba baze babibone uravyumva no kuvuga uwo rafise indi fenetre bo batagira peut-être biciwawe bashobora kurongera ko nuko kuntu niyo influence rero dufise mu Burundi rahari kandi iri mu mici itandukanye skie bien narabonyemo aba influenceur hariya baba journaliste bari muri environnement bari mu ndimi nk'ikirundi bari mu ntambo bari mu biki ajye ujya wese umwe wese abise community yiwe ariko si ukuvuga ko ufise Instagram cyangwa Facebook wese ari umu influenceur no ashaka kuba ufise utari umu influenceur urashaka kuba ufise udagira community ya nyayo yakwizeye ufise peut-être abantu muzinanye abantu bagira abantu bazinanye cyangwa hari n'abantu batamenye ingene bidandaza ugasanga we n'umu influenceur mu buryo bwa menda bwite gute classique cyangwa analogique abantu bose twakunze kandi bakiriho twita ba legend n'ibiki n'ibiki usanga ugiye kuraba afise aba followers babiri cyangwa batatu biza iyo uti ifo kwimetriza iyo rero habonetse bamaze kwimetriza bakamenya n'ingene bayikoresha niho rero uzosanga n'umuntu usigaye bavuga ngo none urya n'umu influencer ewe uravyibaza kuko urabiye kuko usanzwe umuzi d'une façon personnelle avyumva uramuzi d'une façon personnelle urakazi karasuku kakabwa yobo mu influencer gute ugasanga muri bya bindi byose unzi ko hari ahantu ngera muri ririya korose hari abantu banywerikirana kuko kiriya cyuma naramenye ingene ndagikoresha naramenye ibyo ndakivugira ko naramenye content ndabaha naramenye na frequence yo kubaha ko kandi ndayibandanye hanyuma abantu bakiyongera sisa le fait yo kuvuga ngo mu Burundi hari uwagizaga commentaire kari gakarishe reka ndakite ko gakarishe muga sinakeza umuntu ahinze avuga ngo mbe ngo nimbaba abadufise aribo ba influence dufise ngo banaka bona ibiki avuga ni peut-être ihiganwa riteguwe n'undi muntu ntacyo bifise ubivuga ko afite uburenganzira ijana ku ijana bwo guhiganisha abantu yahisemo canke bamubwiye bati runaka na runaka na runaka ni sawa ugasanga wowe wahora ubizi mu mutwe wicara ukikubita ugatuza ukavuga ati je ndi influencer narasaze basanga murabo bari kubara barahitamo ntibakuzi na uwe influencer canke si muri domaine yawe kuko kuba umu influencer ni mu madomaine atandukanye ivugabutumwa sporo amakuru imyambarire mode ibirori evenement byinshi sivyo so ugiye rero kuraba twari rwava dusanga turi muri competition irimo abantu presque bose bari ngai bujumbura
bisugura ko bari bujumbura bose araba influence we
nabwiye presque parce que ugiye kura mu madomaine menshi ashoboka harimo abaye excellent mu gusumba abandi sivyo harimo amadomaine menshi harimo abaye excellent mu gusumba abandi muga quand on parle y'aba influenceur du cette tendance yo kuvuga abajya twa matubona twebwe nka je wabo abo mbona bon jenga aye mu Burundi byabe ngor n'ama page je following ni make no bandaba higirimo tenda ibintu bya comedy nda ibintu bya ama ivyumviro bya Zack Mwekasa nabantu nyine atari n'amarundi si tu veux bavuga ibintu je nanje mankeneye kumva bavyumva nibo ngenda no kurondera nka typing ya mwizina giwe sino abasigaye urascrollinga uga scrollinga kano kakaraba ukaduza ukaraba ibindi ukaduza ukaraba ibindi that you may influence pa uri kuranyereka nanje ndiko ndara bwati you may influence pa ariko iyo umuntu akwe influence uramurondera urajya uga typing izina giwe umukubito muyandi macano yose ahari uga typing umukubito kugira uje kurondera ibyo byo byavuzwe c'est ça kuma influence mugabo ivyo duhuriranga nta munsi n'umwuzo uzokwactiva Instagram cyangwa TikTok cyangwa indi platform ngusanga iri black hamari ibintu bagomba kukwereka muga se papa utanga ivyo bintu byose ukumba kubiraba hari ivyo jewe nta consomme bitananye interesa na gato kandi usanga bihari kandi bitambuza kubiraba kugira ntakaza kanya ahubwo nerekana bice ko ndabe kana gakunze nkakanda na ka like kabisa nta kibazo ntacyo biba bintwaye mugasave padie yo kuba wanye influence jeje si tu m'influence nuko mfata umwanya nkajaho nkakurondera wewe hanyuma nkaraba mbega uyu munsi we yatubwiye iki uyu munsi yavuze iki uyu munsi du ni keke nagomba kunyereka uyu munsi muri make c'est ça kumo influencer bya vre
byamba byavuzwe ngo je ngo ubundi mu influencer kwa followers banganuka fisa ba subscribers banganuka mbega iyo umuntu following irashobora gukunda ko umuntu mu following nta kwa influence
ego
gute
tan da following abesh kandi banye influence none nko mu follow ndagwa karorera haraba arabagenzi benshi following avra ngaha da following abaririmbyi bari gara banye influencer kuririmba n'umunsi w'igitangaza wapi ushani wana mu studio me
yes waherike je muri rimvi wawe
eh ari je na maherike kandi sikuvuga ko vyo muziki ntabizi ntabizi mugabo nibiba biri ko biranye inspire tu vois kuko nakubwiye ni community je ndasivyi wanje nkunda nkarasko ivyo bintu mbikoze ko vraiment shaba no kwamara umunsi wose ndiko ndabiraba gusa ishobora no gufata nkahera kuvuga ku cyo wakoze ubwa mbere nari ndabugwa ko paraza ukamugwa ko ugasanga ugiye guhera ku bya mbere yatanguriye ko kure kugira ngo urabe eske yaragumanye iyo stability mu ma content yiwe yarakiri wa wundi canke yarigeze kubavuga ibintu by'ubutobwe kera yaravuga ibintu nagira nkoresha gaterme bagenzi banje bakunda gukora ariko karagoye gukoresha muri iki gihe Katere mungo kubu kwavu. Muri ibi bikaragwe gukoresha. So ndukuvuga ngo uwo muntu iyo ugiye ugasanga yamanye bya bindi ugomba kumva. Kame umufatiye umwanya uyu munsi nejo najya hejo kelke parazo guhindura. Haba mu byumviro, haba mu byo ukora, haba mu byo kwambara, haba sinzi. Hari abantu bafollowing abantu baba ariko baravuga cyane ku kintu cya self confidence ugasanga ntayafise. Mugo ugasanga iminsi yose agomba kumviriza uwo muntu. Turabise abandi ba influencer mu byivuga butumwa. Iminsi yose mu gitondo yamayironkera ka audio ka 17 minutes 18 minutes
kanguka
eh kavuga iby'Imana
n'umuntu se kwisi ndi kumana nibaza kwa izagira benshi arimo na Rasco na cameraman na Jeo
cyane
ego
uja n'umu influencer magasi ndamubona ku Instagram ari muri paper up sindamubona ku mucanga sindamubona yambaye ikabutura mugabo hari ijya community twese turi mu yumviriza kanguka du consoma ama content yiwe buri gatondo uravyumva kandi aracha kuma platform yandi arahantu muzisanga nibiki nibiki cyane mu kazi hanahana nawe nyene ku rugero nibaza ko nawe nyene atazi kenshi rero iyo uri umu influencer wiyumvira ngo tu maîtrises ton audience mugarige audience ikubana nyinshi ugasanga rero na audience yayi indi muhora mu ibaraba bro nukuri mbabarire ndakuramutse ndakubwire ko ibintu uruvuga binyubaka umuntu no muzi ntuzi yaba ntimwigeze muhura na rimwe sisa ubufise umuntu uri kurakora ko influence so il faut que biba aussi positive parce que baba andinyene wamaze gushira muri community wawe uhereze ikintu d'une façon régulière ugasanga tu trébuches uyu munsi uratrébuchije utanze ikintu ta udafite icyemezo cyangwa utarondeye cyangwa kiri mu bubeshi urariska cyane kugwisha abantu urariska cyane kugwisha abantu ndagwa karorero singira je singira mvuga amazi ko ndavuga ni platform umuntu amaze kubaka iri grandiose duvuge mu by'Imana umunsi umwe warayubatse ukaca wiro tuva ambomate uvuze uti umviriza bya byose nabwiye ni mu ifute yamana nabwira ubu ntayiba bejeje kubiro marka kwa iyo mana nababwiye imyaka n'imyaka itabaho ngo twama tuvuga ngo twese turaza ubwenge ariko iyo umuntu yamaze gukora influence bya vrai arashobora kukubwira icyo kintu ukacyemera sur le champ ugasanga byose ebana community yari yarubatse yari yashyize ku murongo arayisambuye muri pa kubera iki niba baba bacyizera gusa ibyo uvuga baranakwizera wewe jewe bijya bintu gira bya uvuga by'abantu iki n'ibiki umunsi none natumye ku ikintu nk'ikoneneri mu Bushinwa hama nkazoca kuri nani wanyeretse niyo banyesikroka nzogera gute nzutsi wawe parce que wowe narakweme nabikoze kubera nabibonye iwawe tu m'as influencé yo guca iwawe so n'igihe bizoba bitameze neza nzogaruka iwawe alors il faut être sûr yuko no muri ubwo bu influenceur nibiki nibiki nibibura mu ingorane niki si byose wa influence ako par exemple tu peux pas influencer sur tout et n'importe quoi utegereza guronka line yawe ujamo line yawe y'ibintu zi cyangwa ibintu warondeye wafashe umwanya ukarondera kugira ushikiriza abantu byanyavyo apana ngo nukwera na vyumviriye cyangwa naraye ndabirota ngo ncenda byanyabyo ejo niba bikubaza uzoshobora kubahereza ama preview yabyo parce que iyo community yose ibiguhanze amaso
buri kubiza ku yindi form idasanzwe Rasco uri kuradusigura kuri iki kintu ariko tugaruke gato inyuma hari umuntu igeze kuvuga ati mu Burundi nta ba influencer bahari bivuga kwi
barahari gusa nushaka kwamenya bose barahari barahari kuko reka ndaguha karorero
ariko cyo tugaruka ngaho tuvuge ko uvuze tutabamenya bose abatwita ko araba influencer ngaho ibujumbura cyane tuko turabora mu mahiganwa atari wowe influencer mvikuru
oya ahubwo reka reka ndavyoroshye muri iyi system sivyo nuko aba turiko turabona twebwe nitwe tubazi hari abandi batabazi bari mu zindi domaine none nkuri mu burimyi n'ubworozi umuntu ari mu burimyi n'ubworozi bya vre nuko ndiko ndanga kuvuga amazina nza kurukira nsanga nayavuze arashobora kumenya jato ese kazomenya kabosa wapi mugani waburi mu muziki arashobora kuba utazi jato wari mugani uzoyoberwa kumenya amipo uzomumenya tu uzoyoberwa kumenya mona walda kuko n'umuririmbyi nawe uri muri iyo domaine
ariko iwo n'umwuga bakora ese ivyo ukora birashobora abonye turumva yuko umuntu asanzwe babirimo umuntu ashobora kuba umubaji ntiye ugasanga nari kora influence wanda turababa
cyane none uko example ndaguha niyo nyine kuko none abaririmbyi bose vyukuri bakurikiranwa ku rugero rungana
ako vyogeye ariko
bose n'abaririmbyi
ariko bakurikiranwa bose bari influence aba bakurikirana
bien sûr aho aho rero tugomba kuza no kuvuga ngo hari abantu bakonda ibiko gukora sivyo ni vya bindi nakubwira ushobora kuronka ama feedback abana gakubwira wa mbe nimburirimba ukazosanga ni one day uronsa abantu batangwe kwandikira ah watujyamitse eh rabuduhereza akantu umaze igihe kirekire udasohora sabedire hari ibintu wabagaburiye batangwe kumvamo manke batari kubararonka uravyumva so kuri icyo kintu quelque part hariho influence kuki batandikiye uwundi kuki batandikiye kuki batarondiye uwundi munakora ikintu bakazi wawe c'est parce que hari ikintu wowe wabahaye bakiwukeneye ko niyo influence turiko turavuga sivyo uyu munsi il est vrai abaza bose ça va influencer none kubera iki hari ufise abakiriya benshi n'ufise bakeya hari abantu ba prefera nka jewe w'umubaji kuko mfise ibintu biri on the top muri uwo mwanya ndiko ndazana utuntu tw'udusha n'ibiki kandi ndabibereka ndaze no gukoresha ya mihora ugasanga wowe uranimporta ntunabikora n'amaboko mwimporta ibivuye hanze bikaze sans foi gusoma ivyo iwanje bwanga gusumbya abakiriya kubera iki hari aho je mpurira n'abaguzi wowe utazi wowe uracyari muri ya classique ya reka nande uburenganzira araza kubibona undi nawe akavuga ati no je singomba kwanda ngo bigure ubibonye no ngomba kubishikana kugira ngo ntibizogure juste ubibonye ahubwo umuguzi wese cyangwa umuntu n'umuntu ataravye afise mu mutwe ndamwereka ko ivyo bintu birimwo hari igihe yogiramviye kubigura ni ibintu byinshi twama twaguze tudashaka tutari dukeneye bitari muri gahunda mbwa twabigura kubera twabibonye kwa naka c'est comme ça so ako kantu mu kubivuga uze urashyiramo no kumenya gukoresha ayo mauti ahari kugira ushikire kominote nini ishoboka haba muri abatuzi cyangwa abo tutazi judi bien hari umu influenceur usanga ahari tena umumenya kuko ari mu bintu biri tremambata n'ibyo jewe ndimo urabyumva hari n'umuntu ushobora kubaza ngo raswa ninde akavuga ati icyo ni igiki wakora iki yagize iki kandi umurabyo ugasanga ni umuntu ahagaze bo ni umuntu umenga ni uwanganye basanga petete twe twaramwihenze ko ni umuntu w'umunyamujyi bene umunyamujyi mugapana muri iwe yacu iyi line twashyizeho y'ibyo twebwe dukora ntabyo arimo so ni muri iyo rero raba kominote uraba umuntu abe influencer hanyuma urabe n'ubushobozi n'ubumenyi afise bwo gukora ivyo bintu paske nimba utagira iyo telefone yo guhora ku mwanya nabo bizogenda gute nimba witsangira ku ga content kawe ukagatanga rimwe mu mezi atatu n'abakuri ko bazokuvako nimba ukora ibintu hanyuma warindira gato ntibakubwiye ati none kutaduhereza kandi kantu canke uru nk'abandi bagureza bagusaba gukoresha andi masters bizoca bigenda gute c'est ça je dis en fait to be différence cyane ubu influences turiko turavuga muri monde ya entertainment muri rusangi nivyo mu bindi bintu bidahuye na entertainment kuko nabo bariho harimo abandi ba influencer mu yandi madomene ya
bega ba influencer baranganye ngufu
ibikunda ibashobora kuzinganya no muntu munganye ngufu mudakorera hamwe mugara abantu vugutse peut-être turiko turaharura uyu n'uyu barashobora kuba umwe muri side iwe ayoboye n'undi muri side iwe akayobora haba mu by'imiziki haba mu bajournaliste turaza abajournaliste ba mbere ku iradiyo runaka nabo nyine bizi ko superstar super influencer n'abandi babizi nyine ati jewe ngaha ayo umviriza je ntonda nkuje ku kazi bakambwira ibyo nkora nkabikora nkataha ndagwe akarorero gasanzwe reka ndamuvuge ko n'umugenzi wanje sinzi abantu tunganya imyaka sinzi mu myaka yahera ko tucumviriza CCB FM plus exactement twarumva abajournaliste bakorera mugabo hariho umwe jewe ntigeze numva ijwi ryiwe kubera ko na muri cabine technique nagiye kumumenya après
please pole
nanamukubwiye n'izina none wibaza ko ari kubera ko umunsi
kubera yakora muri cabine technique umwanya ariko akogura ibiganiro byumvirizwa cyane
aha hanyuma bakagira iki
bakamuvuga
bakaramuvuga c'est tu vois ni ibintu udashobora kurondera du matin au soir barabikubwira si nabo bashimikiye ko mugako muwamumva ngo dushimire na Blaise Paulin muri cabine technique ariko aradufasha ako kanozo kama warakumvise igihe cyose ugazosanga uwo muntu umunsi mwawe akakubwira ati bonjour c'est moi Blaise Paulin ugasanga uranatanga nce ndaguha inkuru rurangiza umunsi wanashima influence ari ikintu jahatari barashobora no gutuma wowe wiremera ikintu cyangwa umuntu je nk'icyo mva yandi santana
narujya rujo
je namumva ku iradi kandi nari ndi hano nyine mu mujyi imbere y'iwe rwose mugabo ukuntu nari maze kumwimajina nari nzi ko ari urunuguruzeya gangisiteri rwirabura petetire rwize hehe ntumbaze mugabo i hamuvuga ati jewe uru runtu vraiment umunsi twahuye ibara no kururamutsa kabisa niyegeranije subutu tukutane town mushere se moi yan santana tu vois rasco amba acha kwa mnacha urufa mais c'est toi man amga oui c'est moi najajwe ndajoma nagasema mangaria mungu baba petit mignon comme ça c'est comment nikijwe chagucho tu vois parce que nabaye influencer cyane no kumva ibyo zina nkumva ayo majwi naramaze kubikrea so ubu rero nitukiri muri bya bindi bya classique bya kera umuntu arakwe influence umuzi arakwe influence umubona arakwe influence iki bitanavuze yuko umuntu mwakoranyije adashobora kukwe influence arashobora kukwe influence tu yakuze mukera umupira amugira iki umupinga iminsi yose umupinga nk'abari hano bampinga ngo kuri biare ngo bansinze ngo bagize gute ngo
kandi bagaca bagushinga na ukabazi
wayiboye wori temu hanyuma ejo ni pa adusanga ngo wabonye ko sigaye nkina nkaraswa sesa namwe mfiwashije atabizi sesa I'm going to go to the house. Mu bintu biri legal mu bintu byemewe koko imikorere y'aba influencers mo mu bindi bihugu n'amategeko y'ivyo bindi bihugu aratandukanye cyane n'imikorere y'iwacu ngaha haba ku mamers ku makutume n'ingene twitwara amashamashamasha ivoko mu byo influencer mwo byose uguma wibuka kurenga kukurenganya umurongo w'ivyemewe n'ibitemewe hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nibibuza yuko bakubita kwaga pa pa muzobwira ngo nugura ndo mu influence kandi mu influence n'icyo gituma ngo numva ngo je ngo mvuga ibyo nshatse ndavuga ari kijana oya nigiye jana ifoko mu manom mu maetap mu kugira ngo ube umu influencer wa nyawe ifo ko agomamwo iyo ethique yo kuvuga ibintu biri vrai biri na legal
by'ukuri kandi vyemewe n'amategeko
ego ko si vyose ugomba kuvugako hari ibintu uba wumva ufise n'icyo ugomba kubivugako ariko kuko wibuka neza ko bitemewe n'amategeko ukavyigumizamo ndagwa karorero est-ce que aba hariho page ngaha aye aha mu Burundi urabona yerekana ingene bica umuntu umaze kubona page ngaha ivuga ingene bavorta umu influencer mu kwavorta
mu gukorora imbanyi
mu gukorora imbanyi yerekana ku ma etape kuva kuri 1 gushika kuri 10 ingene umuntu ashobora gukorora imbanyi byoroshye kuki batayivuga aroko bihari c'est parce que muri kigihugu cyacu c'est pas légal urabona umuntu avuga ingene umuntu ashobora kuba umuge ama etape yo kuba umuge n'ibiki bijana navyo non je suis pas homophobique mugabo ndiko ntango turorewe nuko ngaha muri iki gihugu cyacu ntivyemewe umunsi wabifatiye umwanya ukabikora ko ibyo bintu canke ubishyira muri we yo kuinfluence abantu muri kino gihugu uzoba uri kurahuvya abantu ahitegeko ricari gufata urabyumva nibyo tuinfluence mu bintu biri legal turamaze kubona ama influences baronka amadiriya y'ibintu by'inzoga iki bakavuga inzoga bakerekana inzoga urabona umuntu ya influence mu rumage muri kokaine wapi no mu itabi nawe ndabona ariko turarinda itabi ama kokaine araba konsome mugasi ibintu wovugira hejuru canke woja uri kuravuga ngo bigenda gutya na gutya ugurira ha ugira gute parce que muri iki gihugu nica so iyo uvuze ibintu byivya wano n'amategeko alors pour te répondre ubu mu influence mu bintu biri legal
tukiri ngaho nyine nta mu influence rashobora ku influence negativement nimba bihora bihaba woke buriki
aho nibaza yuko nabo nyine bataba babizi ko ari ku influence d'une façon négative nibaza ko ari gihe umuntu aplonja mu maide hanyuma ugasohora ikintu kucumva muga gitandukanye nuko genda cumva cyaba kiri negative wanjye wowe iwawe kikaba positive ko hari ibintu byinshi tudahuriza ko n'abantu bivanye n'imico n'imibereho yacu kavuga ati jewe shisgaera rikanyereka ibintu by'ibiteramo kanyerekano bazoja abantu bazoja gukeshiriza ariko aranye influence d'une façon très négative kuko je byo ntavyo njambo uravyumva ni hahandi rero hacaza muri ya community iwawe ifoko bari na community iri yo si majeur ishobora gupikinga kavuga ati muri ibi bintu byose ariko aravuga ibije bintumbera nibi sivyo ibintumbera nibi naganda bwizi kuri mazi iminsi nkurikirana umuntu nari nzi ko nokwirikira agira ama voice over ibikoko ingene bikoko bibaho ingene bivyara ingene isimeze ingene misozi imeze tuwa nasanze ndimo indani ndabikurikirana nk'ukumenga umviriza sije mbona ndatasha nje kuvyumviriza quelque part ça biriko biranye influence ubu sinkibona udukoko nk'uko natubona kera tuwa mugari wundi atacyo bimubwi canke biri negative kazovuga ubu yabo kumva murawe ngo ngujya nawe vrema kubu yabo aravuga imbwa kwera kayamamaza kamamaza imbwa vya vre me kamu biri negative kuri je niki buje ko arundi biri positive kuri we avuga ati ariko nuko nabihindukije nibaza yo kuri kuravuga ngo yo ku influence abandi d'une façon négative mu bintu by'insaku canka abandi bantu kuvuga abantu kugira abantu ivyo navyo biba bigomba guhura nuko we ubwiwe muri we abasanzwe amerewe none iyo utari tranquille utrankiriza abandi gute uhungabanya abantu nuko nawe indani muri we abasanzwe ahungabanye aussi simple que ça ikiza kurusha abandi bantu nuko yagiriwe ubuntu bwo kuronka telefone yandikisha cyangwa afatisha video kugira ngo bishike kure gasino ni benshi baba afite ibyumviro nk'ibyo
batubwiye gukurikirana cyane cyane abafaransa bo hanze abafaransa mu Burundi bakora iki kugira ngo iyi mitima y'abarundi bakurikirana bo hanze ize irabe kuri
nibaze ko hoba mo diversité nyinshi kumasfera y'ubuzima bw'abantu ibihurira mu miziki n'imyambaro n'amafoto n'amavideo n'ibiki gusa ariyo byinshi ni byinshi nakubwiye ngo niko nirabira ingene isi baho regeneration amasaison nk'ibyo nta muntu aherutse ndabyiga mu ishuri ngo impeshyi kwa gatasi n'agasutasi bwabo nta muntu ndabona abinyereka ibya vre ku masanamu mbwira ati ya negative ujya aye kiya provisiona gutya gipfuye gipfa gutya nyuma iyo gipfuye iyo kibaye gutya bica bituma haba ibi n'ibi 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 ibyo nibyo jewe nibereyemo vrema nta muntu ngo nje sishobora kureba amakiripe hari indirimbo y'umuntu ndahira
twa dufoto twiza natwo twabantuze natwo
cyane naraturi abakera nk'igishoboye
nk'utuhe garaswe tubwire utuntu
none ndazi turi kuravuga ndazi uri kuvuga twa tuntu two ku mabikini twa no ku bantu biyambari bijyanye naho bari ku maplaje ku biki kera narabirabasha narabirabape
gacha wiko influence
nk'ibifitiye umwanya wasanga nanjye naguze tukabutura n'uduki umva nanjye umenga noba nkabo ariko ubu kubera imyaka nyine itanyegezwa
cyangwa nizo nguvuza bigemeza bituma
reka nta nguvu na zimwe ntagenda kimwe abategetsi bagira ingufu n'ubu baracyazifise ahubwo aho bazigera ko nibo bahinduka nta muntu agwana n'uruhome oya hari igihe uba ugifise akaguvu ko kugwana nabyo n'igihe uvuga ati umviriza yo aho ngenzi ibyo nabonye ntibirakwira bya vure
amaboko yanjye nagutangiraga yanayambarije
nabona ideye inkuru abantu ni muri ya ndirimbo ya dudu yaririmba ngo singifise ingufu singishoboye ugurumba ari ibintu bivanye n'imyaka ufise na energy ufise muri ico gihe ushobora kumenyana navyo mu buryo no mu bundi n'ibindi vraiment usigara ubona ukabera ati sha byari byiza ariko reka tubandanye turako ta bindi bintu bihwanye naho ngeze biri yese juste ça
impano urimo ku bantu ariko akoresha zino rezo sosio bamwe ibaze ko ari influencer n'abandi ari influencer batabizi niza utanga
nkuko natangwe ndabikubwira ibi bintu bose arabitangura mugani babaza aho bizobageza ushaka kufisha telefone ukayirarana inzara ukayiryamana ama like mugo ukayirarana inzara bitavuze yuko ikoresha ikindi kintu turamaze kubona yuko kenshi usanga ariho mwana b'abakobwa cyane cyane tureke n'abahungu uko benshi hataraba ari kwerekana ibyo muri gym n'ibikina ntawe ndabona yerekana amafaranga gutya cyane mbona kenshi umenga tubona amafoto yo muri gym abandi nabo bagasanga n'udufoto nyine turi positionnaire ukuntu ni ukuri bya vrai sha ntukayirarana inzara ari ibintu byinshi telefone ikora ari ibintu byinshi telefone ishikako
ni nabo nyine abainfluencer abo bagira ibyo
ya n'abainfluencer mugabo ubu rero tugiye guharura muri mbega ndiko ndi influencer nde kugira tugere kuki sivyo ndabakureho ndabashikanehe tu vois ngira ndabere kiki urumva naho iwaho guhitamo uzoga umubere ko mubiri isoke bazobona bazokonsoma aussi simple que ça niwa ubereka bagifise akabaraga bazobona bazokonsoma mugabo hamwe kwa sosia petetro mubiri ukaba nka miroire yo kurabira mu kindi kintu barashora kuza ugasangana akantu kagasheva de trois baje bakurikira umubiri bakigwa ku yindi produit baje bakurikira ibyo uvuga bakisanga baguye ku yindi service utanga canke ikindi kintu ukora uravyumva parce que uko biri kose ugomba kubirarana inzara muga mu buryo buri legal apana uburyo wiyumviriye cyangwa butari bwo mu buryo buri legal ya
rasko bige kintu cyangwa ikintu tuzovanga tutavuze
turasikia njara bro turashonje
kwego wiriri vyatsi gashaho wewe
Mena morasta jimboga. Murabano babi, mugomba gutwikisha amazi.
Oyo mvuriza, na amazi kubibabi byinshi.
Eh, ama salad.
Eh, ama salad.
Ama salad n'utuno tw'imboga, les légumes.
Ego. Mwe muri aba vegetarien.
Ego. Bara twinfluence iki?
Ego.
Uza kwisanga dukunda ama légumes. Gusumba inyama.
Ehe. Ndagushimira cyane Rasco.
Murakoze cyane. Nanje ndabashimire. Reka ngere ko nshimira n'abateguye rijya iganwa ni higanwa ryiza cyane iganwa ugiriye ubuntu kisangamwo ubyifatamo neza peut-être ni intango ya migoye mu Burundi twese turazi ko intango igoye ababiteguye n'ababirimwo mu byihanganire peut-être edition ya kabiri ya gatatu izoba itesa gusumba hanyuma nawe umuntu uri kuradukurikirana umu influencer nibuzura na urashaka kumuba na urashaka kumuba bivanye n'icyo ugomba gushikako nibaruzura bazigera buzura ama nivyo bavuga ko ntibizokwigera bihera aba nawe ibindi bintu ukorako birenze wowe kuko wowe hazogera igihe tukumenye tukumenyere hazogera igihe tukubone sigara wumvikana umenga uraturambiye ariko niyo bifatanye n'ikindi kintu gishobora kwagura community yawe gishobora kwagura abantu bagukurikirana uzoba uri kurakora ikintu cy'igitangaza kandi uzobibona uzobibona abantu bazoza n'abakwize bazokwiyongera hanyuma nawe usange urabikuyemo agaframbu ajya jambo yamatubwira nyene mwese murondere turondere frambu
neza cyane nuko ndagushimire Rasco
murakoze cyane
rikashimire ubuyobozi bwa kilo kiwanza chizi, the key house.
The key house, the mail is the key house. Nga baragira bintu vya detox.
Imve, kuyindi mpoemu.
Kore karerako tukama mazako. Detox kuri the key house.
Neza cyane. Bavyumvise ndabwira ati bye bye, ciao hasta la vista. Nigamu kabondo. Kuri Avenue du Lac, aku ma escalier, uchwabona ari urubanza umuntu nayo begwa. Ndabwira ati bye bye, ciao hasta la vista. Laushitumushlo. Kushira none.